South B, Saturama, Buffalo Namabuye, South B, the president of Ghetto. Oh, yes, ni South B, no, you call Atangu Maka, Mese Fresh, Atangu Maka, Ayoshi Sana, ni South B, no, you call Kumusi Wejo, Adodua, Indinibo, oh, yes, say your days, and Indinibo, no, you call Abanubeshi, Bateganye, Igishika, and Indinibo, no, you call Okugira Kurumania, Abanubeshi, Bazova Hanzamaso, ni South B, and that could get a you call Arika Guaga, Agashi. Na YouTube ni South B atangu uyu mwaka ameze fresh ku mateka menshi sana. Oh yes, ni South B yashoboye kugaragara ateruye inzoka mu izosi ariwo munsi yerekanye agashimwe yahaye na YouTube. Navuga yuko abantu benshi baratangaye bivanye na creation South B yashoboye gukora, ku buryo bamwe bashoboye kwibaza ati mbega South B yoba yabaye ubu freemason cyangwa South B ni kiki kintu yashyize kwereka abakunzi b'umuziki ubu Burundi. Ni South B rero yarayerekanye amateka adasanzwe. Ni South B novuga yuko arayi aciye gahigo mu baririmbyi b'Abarundi. Ni South B novuga yuko ahari hose nabwiye ati big up sana mze uraye ubikoze kabisa. Ndakubise ko ku munsi w'ejo araduha indirimbo shasha, new song yise your days, n'indirimbo yaririmbiye abantu bakoze marriage. Nimba ukurikirana entertainment, n'indirimbo South B yashyiye guperforminga muri mariage yashyiye guhuriramo na Big Faria cyangwa se Mugan Desire, ariko n'indirimbo atoshira habona ku munsi w'ejo. Yes, ni South B yashoboye gushimirwa na bamwe mu baririmbyi bibakomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turaza kuburamo nkaba MT number 1, ni MT number 1 yashoboye kwipfuriza South B ambwira ati congratulations big bro. Yes, MT number 1 yashoboye kwandika avuga ati big congrats bro South B, keep on moving as usual. Yes, ni MT number 1 yashije kugira South B ati congratulations big bro, ugerageje kuraba rero ni ibintu byanezereje abaririmbyi be cyane. Aho bona yuko na Master Rent asanzwe ari CEO wa Master Music yagize icyo avuga ku gashimwe South B yarahaye ahawe na YouTube. Yes, ni gira ni Master Rende rero yashoboye kwipfuriza South B amahigwe n'imigisha, aho yanditse avuga ati felicitations South B isatura, ndamwipfurije no kuronka good soon byose ni diwacu. Ni Master Rende rero yipfurije South B ngo no kuronka inzahabu. Yes, ni na Fab Love the Cashan Boy Kamerigado nawe nyene yashoboye kwipfuriza South B congratulations ku mateka yanditse mu muziki w'u Burundi. Fab Love nawe yashoboye kwandika avuga ati Babirove yashoboye kwandika avuga ati South B isatura amabafre congrats blue, nta kintu kiryoshye nko kwikura akagaye kama TV online ariyo yonyene yaramaze kuronka ino trophy. Yes, ugerageje kuraba rero ni South B navuga yuko ati agahigo mu barindi b'Abarundi ni we wenyene arose ako gashimwe. Aho bona yuko abarindi bagenzi biwe banezererewe icyo gikogwa. Yes, ku munsi w'ejo rero South B araduha new bomb new song. Yes, ku munsi w'ejo ni fire kuri channel ya South B isatura amabafu n'amabuye. Ni Mr Radio kuri Mijotane TV ndabwira ati kora subscribe, ndabwira ati we love you so much, dusubire ubutata utaha. Aya ni Mr Radio kuri mikro ya Mijotane TV, we love you so much.